dwuma ahodoɔ wɔ asaman ɛna wɔkyɛ wɔ ha wɔ asrafoɔ yi ɛde wɔn akɔm na saa asraani yi a wafiri mu no n'ayiwa no ɔkɔ so ne dɛ wɔ 37 prince ɔwusu wɔ hɔnom a yɛkɔ ne akɔpɛ sɛ deɛ nsɛm ɛkɔ prince sɛ na hɔnom teɛ to aso ma meɛ
Baby, I'm in a military cemetery. A year or so, Jenny FN is a sheriff Imuru. Our two and anonymous, Ewan Sedo, Ewa Ashama, Taifa, Anna Womo, Eddie Nimuno, Abbe Pimo, Ewa Ha, Womo, Eba Beye, a sorry Eddie Amano, and I say, Soldier for Ebe Parade, Eddie Amano, and San Womo Esieno, Intimusha in Funia, a soldier for Womo, and in a year Juma, and I say, Womo, a parade, a Womo, a Kui. Ana wɔmo ahyɛ wɔmo soja uniform a wɔmo ɛkɔ etuo ɛhyehyɛ wɔmo amotuom wɔmo nsusu a wɔmo ɛbɔ trumpet ana wɔmo ɛkɔ ebusua ɛna di ekyire ebusua ɛtete nkonya so ɛwɔ ha ɛtwɛn ansa no wɔmo esie wɔm ansa ne yɛba bepie mu ɛwɔ ha no yɛkɔ pie mu ɛwɔ 37 ayaresabea ɛyɛ mortuary ɛhɔ ana wɔmo kɔyi sheriff Imoro ɛyɛ osojani efiyɛ ana wɔmo ɛde ne kɔ mosque ɛwɔ hɔ no ana wɔmo ɛkɔ bɔ mpaeɛ ɛde maa no ɛyɛ chief imam osman shaributu ɛba bepie mu ɛwɔ hɔ ɛbɛbɔ mpaeɛ ɛde maa osojani ana wɔmo ɛtam ne mu no ɛde abepie mu ɛwɔ military cemetery a wɔmo ɛba abɛsie no ɛwɔ ha eti esi adeɛ mu hu yi ɛyɛ parade asogyafoɔ ana wɔmo ɛbɔ ɛyɛ band yi ɛne trumpet yi ɛmaakye ɛkɔ no ebusua ɛwɔ ha kwebusua wɔn abegu a wɔn enisuo enisuo kyɛ sɛ awerɛhoɔ ɛnyɛ asɛm ketewa ne nyinaa ɛyɛ ɔkaeɛ a wɔn de ma ɛyɛ sheriff Imoro ɛnamfofoɔ nso abegu mu wɔ ha n'akyiriba ɛne small boy no a wɔte hɔ no small boy no a ɔte hɔ a ɔresu no ɛyɛ sheriff Imoro n'akyiriba wɔde 13 years ne papa anie. Ne papa ɛna ɛte anim ha yi ne maame nso so ɛna ɔmo a ne papa nie ne maame ɛna ɔresu no ne papa panyin nso na ɔte hɔ yi ne papa panyin nie na ɛkyɛ sɛ ebusua ɛna ɔmo abɛhyia mu a kyɛ sɛ esuo kyɛ sɛ enisuo ɛte gu yi asogyafoɔ mpanyinfoɔ ɛna ɔmo nso so ɛte a ɔmo de ɔmo ahoɔden. Eba beta dwumadie ne echi ama ɔma kura ne echi kama ɛno na muhu yi sheriff Imoro a ɔyɛ osojani a wɔdi 21 years a wɔn apostol no ɛkɔ sunyane na ɔba nkran ɛyɛ 37 sɛ ɔba bɛyɛ 5-month course ni mu ano ɛna ɛbɛba beto dwa sɛ aberanteɛ yi ɛka sɛ wakra ne maame na ɔkɔ fie efie a ɔrekɔ no ɛna sheriff. Yɛn hu ne bie mu a wato anananom ɛwɔ nseɛ do nipa bɔnfoɔ bi ɛkɔtwe sekan ɛde wɔ aberanteɛ ɛwɔ ashaman taifa ɛna nnɛ wohu abusua ɛne nnuanom na nfofoɔ ɛne asogyafoɔ a wɔn nyinaa abom a wɔn ɛreba abɛsie sheriff Imoro ɛtena nnɛ ɛna wɔn ɛrebɛsie sheriff Imoro amena a wɔn atu ɛde ama sheriff Imoro. Ana ɛwɔ hɔ yi amena a wɔde ne bɛtum no ana wɔn ɛresiesie nneɛma kamakama ɛwɔ amena no ho ɛnum amena a muhu sɛ wɔatwa ho ahyia yi ana wɔde osojani sheriff Imoro ɛbɛtum na wɔn ɛsie no sɛnea muslimifoɔ wɔn ɛnhyehyɛeɛ anaasɛ wɔn amammerɛ no ɛteɛ no ɛnte sɛ religion afoforɔ no wɔn deɛ ne deɛ wɔn yɛ ne pasio sɛ wɔn abusuani bi ɛtoa nananom wɔn seɛ do a yɛbɔ mpaeɛ ɛmaa no ɛfiri ɛyɛ mosque hɔ no wɔn wie yɛ a ne yɛde n'aba ne yɛaba abɛsie no wei 1 week bi anim bibia nhyehyɛe bi anim sɛ yɛbɛtena ase abɛbɔ nsawa eti ɛno ara ne sɛ yɛaba abɛsie no asogyafoɔ no nyinaa n'ahwɛ. Wɔn mu nyinaa esi wɔn ti ase no hwɛ ɛna wɔn mu nyinaa esi wɔn ti ase na ɛkyɛ sɛ adeɛ atɔ wɔn ani ɛyɛ wɔn nua baako pɛ ɛyɛ sheriff Imoro ɛna wato anananom ɛwɔ nseɛ do nti wɔn sɛ sojafoɔ no nyinaa wɔn a wɔgyina anim ɛkita tuo wɔn mu nyinaa esi wɔn ti ase ɛkyɛ sɛ sheriff Imoro ɔkɔ Sheriff, I want the other better soldier for a chi or be a juma de ma or mine Ghana. So Jenny, a year or mine Ghana, Eba. So Jenny, a di juma at the Magana Nina. Internet, Muhua soldier for a goo and Nina, just a woman in a dean, his answer, no money, Mr. Sheriff, dear. Woman in a and a duo, Mujuma dear, say, Nipa born for be a cocum, a branty, a manatuan and an ewan Amana na omo twa ho hia no. Amana omo de sheriff imoro betumu no. Ana omo twa ho hia omo ACC niema. Ansa na omo de sheriff imoro atum. Abusua ana omo watent yasi. Ei asojafo no omo dɔso ebi wo mensa enifa ha. Ana omo toato aso yi omo na omo ginigin ho asojafo no ema ne emema nina enye emema nko ema. Ebi esu ebi mu nso egina ha kyese omo kai kai sheriff. Ana montu omuni ni tu ya bra omuko training abra omuni sheriff enante course omuko ye na na se ne sheriff nkom ho a womuni na anim aye mobomobo na chese sheriff imoro eje omho bebi ejina yi eye military cemetery na ha ana womo besie eye sheriff imoro sojeni a woto ananom ewo ensiedo no ewo ashama taifa intinu womo ede niema egu akwam no mo de sheriff ne body no e de ababe to eye amananim ntidi wo hwe a sojafo a ha de sojafo ne wo mo esiom ewo wo ye sojeni na to ananom wonse edu aha ana wo mo ebeba be siu ewo ntina ebusua ewo ha e hwe se wo mo ebesie sheriff imoro no mo fi ha wo mo akọ ebusua fi akọtenas Entina amana no na mu hunu amana wo mo de sheriff imoro betumu no na mu hui efreko enipa dom ana wo mo etwe hia wa ha enipa na wo mo ebepiemu ewo 37 ayarese